kuri wewe mukunzi wanje makurata icambere reka ndakuramutse mu izina ry'urukundo vuga nti ndagukumbuye birenze urugero kuva aho umpebeye ukagenda kubana n'abavyeyi bawe nta mahoro ndigerangira ni nkuko isi yubamye ingwako amoso zisigaye ndira nayo angana n'ikiyaga cya Tanganyika si nk'iryama ngo sinzire iyo ngiye kuryama naraba ku ruhande yanje nkabona siho uri ingufu zisha zimvamwo nkarira nkaboroga nkabura uwumpoza nkora nimotereza impuzu wasize ngaha akamoto k'impuzu zawe kakanyibutsa umunezero twari turimo haravuga ko umwanya ukiza ariko jewe uko igihe kibandanya kuba kirekire niko mbandanya gusinzikara sigaye ndi nk'igiti cumye cabuze amazi n'umuco umutima wanje wa muri mu maganya timwirungu atakonosigura ubu ndicuza igituma twashwanye dupfa isosi y'indagara ndagusavye ikigongwe kuba naragukubitishije indosho ngo nuko wanyoye isosi y'indagara yose ukayimara ntumpeko ndagusavye ugaruke niwagaruka nzokubaha ndagukunde nzogufata nk'umwamikazi nzogutwara Burundi ubu naha zoba ari isosi y'inyama nzokureka uyinywe uyimare wenyene ndibuka igihe twigeze gushwana dupfa ubuyi ariko ubu naha zoba aramata nzoyaguhebera garuka umbere Eva nanje ndakubere Adamu ariko gusa ntuzokwemera ko Satana guhenda please baby ndagusavye ugaruke uncumbire ubugari tubukoze umuceri naho abantu bavuga ngo ubwo n'ubusazi ariko twibereho ubwa buzima twebwe twicaguriye kuba ndagukunda cyane Siriac
Yo, hi. I'm a crew man. I'm gonna be coming back. Huh? You know what I'm gonna do? Okay, man. Thanks, man. Thanks, man. Atangura kuririra